basanzwe bakurikiranira hafi kubasanga gukurikiranira hafi umuririmbyi MT number 1 nibaza ko muherutse kubona ko uno muririmbyi ngo afise icyo aheruka kuganira na ambassador w'u Burundi muri leta z'umwe za America ivyo rero muririmbyi akaba yabishize ku rubuga rwiwe rwa Instagram rwiwe rwiwe rwa WhatsApp aho rero yasangije abantu screenshot ya call canke ya appel yakoze aho yariko aganira rero na ambassador w'u Burundi muri leta zunze ubumwe za America uno murinzi kandi mu nyuma yaho yaci havu ya posta kandi posta ijambo aho yavuze ko yerekanye ko imiryango ishobora kuba igiye kuguruka twashatse kumenya rero muri ivyo byose twashatse kumenya ico uno muririmbyi ashobora kuba yaganiriye na nyene cyubahiro twashatse rero kubimenya ariko marumwanya ataratwishura kugira ngo atubwire byinshi bitandukanye ku byo baganiriye ariko ivyo twahavuye twumva rero nuko uno muririmbyi hari byinshi hari byo baganiriye byabo bwabo bwite ariko ngo muri rusangi hariho ibyo yashoboye kumubwira rero byari bifise ishingiro canke byari bifise ubutumwa kanaka yarasanzwe afise yashaka kumushikiriza uno muririmbyi rero twaba twavuye tumuganiriza tumusaba ko yotubwira by'ukuri uko baganiriye n'icyo ashobora kuba yakuye muri icyo kiganiro baganiriye n'uwo mutware mushasha na ubona ashaka agize igihe kuva ashigwaho amaze igihe ariko aratemberera abarundi mu ma state atandukanye aho anitezwe muzindi biravugwa ko aheruka gutemberera abarundi ba muri Illinois ubunaho akaba anitezwe muri Texas aho rero naho nyene barundi azoganira kuganira n'abarundi batandukanye kugira ngo baganire kuri byinshi bitandukanye abarundi batari bake bakaba bafise umunezero ntangire imbere ko tugaruka kuri iyo nkuru reka mwumvirize ico MT number 1 yatubwiye kubijanye n'ico gikorwa kubijanye n'ico niyo niyo telefone ya Ronse aho yari kaganira rero n'uwo mutware abarundi batari bake bagize igihe bakunda basanzwe abarundi basanzwe ba muri leta z'uni cyangwa muri leta z'umwe za America bagize igihe rero kitari gito bakunda
mbo ntabwo twaganiriye byinshi ntabwo twaganiriye byinshi kubera umwanya niwadukundiye twaganiriye iminota mike cyane kuko hari ibintu yaragiyemo mugabo mu majambo twaganiriye nubwo yari make narabashije kumva ko hariho icyizere nko ku bantu cyane cyane b'abanyamwuga nkatwe cyane abandi bantu bakora ibintu bya entertainment cyane bafise ibintu by'imico kama ibintu nk'ibyo cyane nka kujya novuga amashyirahamwe akunda gutegura ibintu bihuza abarundi cyangwa ibinezera abarundi so nuvuga ko nicyo kintu nibuka twaganiriye ambwira ukuntu ari mu bantu bakeneye kubona amashyirahamwe y'abarundi muri Amerika ategura ibintu mu muco mwiza cyangwa bishyize hamwe so nicyo kintu nashimye kubera naje ubwanjye umuririmbyi ndifuza kubona amashyirahamwe ategura ibintu bihuriweho n'abarundi benshi hama kandi hagategurwa ibintu bifise intumbero kabisa ubona ko bifise intambwe bishobora gushikana ko umuntu wese afise icyo arepresenta cyangwa afise icyo aserukana muri community y'abarundi mbona icyo navuga twaganiriye gusa ndifuza ko tuzokongera tukaganira kandi narijya nsanzwe n'umuririmbyi murabizi nserukira u Burundi ibikorwa byanje abarundi barabyishimiye haba hano muri Amerika no mu Burundi benshi barabyishimira no muri community rero urumva ko twe tuba dufise icyo dufasha mu ruhara rwa entertainment ubwo rero nibaza ko kindi gihe tuzoganira n'uyu muserukizi dufise nk'umwanya ukwiye ndazi ko hari byinshi yifuza gufasha abarundi muri rusange canke nka twebwe abaririmbyi
Imbere rero ko tugaruka kuri kuri ambassador w'u Burundi muri leta z'umwe za America, reka tubamenyeshe ko uno muririmbyi no muririmbyi MT number 1 ari umwe rero mu baririmbyi b'abarundi basanzwe bafite ibikorwa bitari bike bagize gihe bariko barakora. Murabizi ko numwe mu baririmbyi wanashaka bashi nubuga ngo basanzwe banakoresha imbuga ngurukano bamenye cyane, aho turavuga nka Instagram, Facebook, Twitter, icyo kimwe na YouTube basanzwe rero azikoresha cyane, aho afise abantu washaka ari no nibaza ko ari no mu baririmbyi baba diaspora banakunzwe canke banakurikirwa n'abantu benshi ku rugo rwa Instagram rwiwe, akaba akurikirwa n'abantu rero barenga ibihumbi 17 n'amajyana biriko birababa ibihumbi 18. Uno muririmbyi kandi kuri Facebook akaba naho nyene asanzwe akurikirwa cyane kubera ku wewe nimba ntihenze ashobora kuba amaze kurenza abantu barenga ibihumbi 200 bamukurikirana. Ku rugo rubuga aho akaba asanzwe ana koraho amakwiza akaba anakurikiye anatanga ubushimwe ku bafana akanakora ama live menshi, ibica bituma rero fan base cyanke abamukurikirana ku rubuga baheza bakaduga cyane. No muririmbyi rero asanzwe anakora ibikorwa bitandukanye, ari no mu baririmbyi basanzwe nuvuga ngo batanguye gushinga ama studio asanzwe akora umuziki, aho twobabwira nk'inzu yigeze kuba yigeze gukundwa cyane mwaka w'ibihumbi 2014 aho icyo gihe igitangura yari yakoregwamo umuhinyanyuzi Masterland Akiva Ingozi, aho yaraje gukorera rero ibujumbura. Ikindi twamenyesha nuko MT number 1 ari mu baririmbyi bamaze gukorana n'abaririmbyi ba hano iwacu batari bake, baba abakomeye cyo kimwe n'abaririmbyi bakiri bato. Indirimbo ya nyuma aheruka gusohora akaba ari indirimbo yise Rosalina, indirimbo imaze ukwezi kumwe, ikaba ari video lyrics zimwe za madese anime agize gihe ari ubudiriko zirakogwa, ariko kandi akaba afite n'izindi ndirimbo restaring he ama aheruka gukora ugutandukanye hige no hino. Uno muririmbyi rero akaba ari no muririmbyi bigeze kwakira umuririmbyi Diamond Platnumz igihe akorera igitaramo ciwe muri leta zunze ubumwe za America. Imwe mu ndirimbo novuga ko zakunzwe cyane hampande yiziwe wanashaka iziwe zakunzwe gusumba izindi, ariko kandi hariho indirimbo yakoranye n'umuririmbyi yitwa Sad B, indirimbo bise One Day. Iyo ndirimbo rekaba ari imwe mu ndirimbo ziwe washaka zakunzwe cyane hano iwacu, urumva ko yari kumwe n'umustar ari nawe bikunze gukoreka ko abaririmbyi baheza bakoranye ibintu biheza bikagenda neza. Uno muririmbyi kandi akaba ari no muririmbyi b'abarundi basanzwe bafise indirimbo zimaze gukwiza views zirenga umuriyoni. Indirimbo yasa nirirenga ikwije imyaka irenga 5 gatoyi, iyo ndirimbo ikaba iheruka gukwiza views zirenga umuriyoni kuri uru rubuga rwiwe rwa YouTube rusanzwe rukurikiranwa n'abantu barenga 336,000. Urubuga rwe rero kandi rukaba ari urubuga rutari rushasha, ni urubuga rumaze igihe kubera ko ari urubuga rwashinzwe mu mwaka wa 2011, rukaba rufite viewership cyangwa abamaze kururaba inshuro 2,626,665. Nimba ntihenze akaba ashobora kuba wanashaka ari novuga ngo ashobora kuba ari mu baririmbyi babiri cyangwa batatu ba mbere b'abarundi bari muri diaspora bashobora kuba bakurikira hampande gukurikiranwa bafise n'ama views menshi cyane gusumba abandi baririmbyi basanzwe bakorera hirya no hino. MT na Bond kandi akaba ari no mu gitsigiri c'abaririmbyi bamaze bashizwe ku rutonde rw'abariko barahiganwa muri Dikobu Music Award, ariko kandi akaba ari umwe mu baririmbyi bashobora kuzotumirwa washaka kugira ngo aje guteramisha abana bariya muri no minsi narijya ibikorwa bitandukanye yaba amahuriro y'abarundi canke ibikorwa biba biriko bitegurwa n'ambasade bisa n'ibiriko biragwira muri ino minsi. Dusubiye gatoyi ku bijanye na ambasaderi nk'uko nari nabemereye, ambasaderi Jean de Dieu Ndikumana asanzwe aserukira Burundi muri leta zunze ubumwe za Amerika, n'umwe rero mu baserukizi b'u Burundi bagize igihe bakunzwe cyane hano mbuga ngurukana menyi aho abarundi batari bake bagize banaryohewe cyane service novuga ko service aba ambassade gize iminsi iri kirerekana hamande kugendera abarundi ari cyane bikaba bina ngo abarundi batari bake bakaba banaryohewe kubona urubuga rwa Instagram guna rwa ambassade y'u Burundi rushobora gutanga inyishu byihuse mu gihe umuntu aba sabye amakuru kubijanye n'ibi na biriya wabashije kugira icyo abishikirije ko akaba byerekanye screenshot ya conversation cyangwa ikiganiro yagiranye n'umuntu yerekara koresha Instagram ya ambassade y'u Burundi aho rero yabajije ibisabwa cyangwa uko bigenda kugira ngo umuntu ashobore kuronka document de voyage noneho umu Instagram urikara koresha iyo Instagram amwishura bidatevye ico kintu rero kikaba kuri benshi ari imboneka rimwe kubera ko izimbuga ngurukana bumenyi zidakunzwe cyane gukoreshwa n'ibigo novuga ko bisanzwe biserukira leta y'u Burundi hirya no hino ku isi ico rero abarundi batari bake bagize imisi bafise ko umubabaro munini cyane kubera ko izibuga ngo ziba zihari kugira ngo abantu bashobore kuzikoresha noneho bikunde bishobore gutuma abantu bishigwa n'ingoga ibyo baba basabye nuko rero kuri micro ya Radio Kingian kuri uko musanzwe menyereye reka ndabike banure ariko kandi tubibutsa ko kuri bashasha mugenda mubwize subscribe ariko kandi like share na comment navyo ningira kamaro ariko kandi kindi naco nuko mu kuri nubuga nyene hariho anima video menshi tuba turiko turatuba twabakoreye cyangwa tuba turiko turabakorera kugira ngo mushobore kumvira cyangwa mushobore kuronga amakuru menshi meza kandi atomoye aba ariko aravugwa hirya no hino nuko ndabike banure ndabahe ikadze rero kuyandi mu bindi biganiro naje turasubira mukanya naho ubutaha.